Halamanasi, kodi wakozeka.
Chakati no chan 2021, sikina temo yesa.
Ndia nyamada tumweaja, oti wakukanya mingori mosa yangana nkope. Amadalitso kwaya, kumakukazi kitachi DVD launch, inu kukazi kitachi mbale chonela. Chobwe cha chapulido mbambande ku ML Studios, chimbale cha chochedwa, musandisie yesu.